Ki te tōranga pū, kei te hui te rō pūreipa i te rānei, ki te whakarite i tāna tauroutaki mō tēnei taupōti. Engari, hei tā, Irena Smith, kāre te kai hautū i a reipa a Andrew Little. Mō te whāki mai, he aha wā rātou kaupapa kōrero, hei whakatakoto mā rātou ki te marea, hei ngā rā nui o Rātana, me Waitangi e kai namu mai nei.
Kei pō he hui whakatā nui hō tēnei a te pāti reipa.
It's principally been about preparation for the election. We've been talking about the planning and preparation that has happened so far.
Pehe hoki mātou e tāhuringi a tēnei kāwanatanga, koia te whāinga matua mō mātou i tēnei tau.
Koinei te whakakotahitanga tuatahi o te tau, he weka waiho mo te pā o Rātana, e putai te hua o ngā kōrero.
Labour enjoys a very strong relationship with Rātana. That'll be evident, I think, on the Tuesday gathering that we have, but you know, we'll continue to build our relationship in our own way.
Mō ngā mema Māori o te rōpū reipa, he wā nō hoki tēnei hei whakatikatika i te mahere e tutuki ai ngā wawata. Mō ngā tūru Māori.
Ko tā mātou e harai te mea kei roto i te pēke we nei tūru. Nō reira, ko te hiahia mātou te kahui Māori, kia aro atu ki ngā kaupapa. Mehe mea ka aro pū atu ki ngā tūru anahe e kararu. Nō reira, ko tā mātou e hiahia ana kia kōrero ki ngā kaupapa e ngā kaunui ana e tāua te Māori.
Ahakoa kaore te premia mo te haere ki te tī marae, ka tai atu a reipa i runga i te whakaaro ka tū tā rātou kai arahi ki te kōrero.
I te rātou, nāne i kōrero, e hara horekau i te kōrero tōranga pū aha rānei, engari he whakahoki ai ngā mahi-mahi. Nāre he mea pai tēnā, he mea tika.
Ko tāku nei, ko te pōwhiri, te pōwhiri. Ko te mahi o te pōwhiri, ko te whakatau i te manuhiri. Ko te mahi o te kaikōrero mai te manuhiri, ko te whakahoki atu i ngā mihi.
Inā ko te tau kōwhiringa pōti tēnei, e tika ana ko te mahi nui, he whakapiki i te tautoko. Timata mai ngā kai pōti Māori ki ngā hui nui Māori. Irena Smith, Te Karere.